enterprise tech formed against me shall prosper. Nainam. With a pen and a paper, nje phela ne African touch senginawo nami Ziyanda nawo amanzi ayashisa boyiliwe. Awu singadlala nina la. Cabanga ukuthi asiyona i-target market. Mina ke ngiyona i-target market yeZiyanda. Nayi nayo. Nayi. Kungowuthu nje kube la ko 20,000. I-toaster ngisayisevela ngizoyithenga ngemali ye-stockfell uma kuphela unyaka. Ngaloni isitshela indaba zothi asibona ama-target market. Mina ngiyona i-target market. Nayi African touch. Nayi.